ide do kadon banni man bo ko ala meron ko do vilo do pat
chamanjam onullaho bi amin heftene to ide do don be gonga ko boto wala.